Seven and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skip 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada, da da, da 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 da. And a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Da 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 da. Cha.